choro mugenzi wanje ndafise kibazo basha kigadewe erigadewe ubuye umwana wanje abashitse abahemye mu bantu abahemye ahantu hose je ngiye ndamutwara kwa muganga
niba byita guhema no gusuma bivuga neza ikintu ndi nibimwe twita mu kirundi gusura ekutinja kubivuga nungo bitura umwana
nkubitura aya vraiment just ganshisha
reka ndakubwira wamenye ibyo mvuyemwe hewe ibintu jewe mvuyemo reka
oya habaye iki
mvuye ku bitaro ngo nkubitura umwana ngo warahene rusubire mvuye ku bitaro kuraba umupfasoni yibarutse hewe yibarutse rero bamubaza yo
cesarienne
cansanga kumba umugore yibarutse kuri cesarienne bategerezwa kumu ategerezwa kuzana ibintu bitagaze
nana byarutse
gaze rero nuwo musuzi uri kuravuga wewe rero yari gaze yari yayibutse ndabigutuye usanga bariko barasenga bahereye gusenga saa 11 barindiriye umusuzi wewe nawe ubwira umubitura umwana barindiriye umusuzi basenze amasahani
barindiriye
umusuzi nawe ubwira umwana ngo arahene nusubire
bisiga ngo ivyo jinga ariko ndamukubitira nivyo bariko barasengera
bobo bariko basengera umusuzi ko uboneka nawe ubwira umukubita no subire.